is the winner.
Zizi wino ameachia ka audio kule
sasa
kazi.
Unashangaa audio mimi naangalia video.
Video?
Sasa.
Umeacha video?
Oho, angalia nenda YouTube sasa.
Hebu ngoja tuangalie.
Ah, wewe, sikiliza kwanza. Nenda YouTube.